Malangora. The Afai Aimoni Upusa Umbawa. Orofa Safai Malautawa. Olofia Oyomatu. Loi Matai Ole Masias. Was you my poor Ilauta?
Aiseana ele tautala sao ba Italia.